ngirango imodoka zozo ngirango muri komura za registrisha aba zozo kose kase ni direct imodoka zozo ngirango muri ko ahusanga mu telefone yanyu mutara tereshare cyakaje ka application kandi barabipfutse. None umunsi wabwiye bati hasigaye iminsi kugira ibyo kuri gitoro kuri station zizobanza telefone ziramukanye nge ni station be nanjye ni umuduga zibanze ziramukanye tuzoraba muzoca mugarariza kubera mu bisagara niho hari isoko muzoca ahantu hari imitwe myinshi kabisa. Kubona umurundi afata igitoro akagishora mu makungu agikuya hari imitwe myinshi twe hari imitwe myinshi mu minsi iza emwe ahubwo barateveje umuduga bizobanza biramukanye duca tumenya we muri station igitoro wagikuyeyo wagishitse umudoka kwa naka wagikuye mu magendo tuzokuba tukiguharura ko kwigitoro gifise koko cyarasohotse turaza aho cyagiye yango byo iyo rusasura muzoyikora.